Whutupōro iei ane, kua whakaingoatia te kapa ōpango Māori mo te tukinga kia kānata i Vancouver, hei tēnei rāhoroi. Ka taia pea te kī ko tēnei kapa nei he hanumitanga o ngā tautohito me ngā tauhou. I kōrero au kia Tamati Rimene-Sproat i kānata i mua tatāke nei, a nei rā tana arohaehae i te ahua o tō tātou kapa.
Scotty Karu, te whenua I nā, te nui, te rahi, te taumaha, te taea o ngā toki, ko tau tapatia e MacMillan ki te aroa kapa. Ko whai wāhi hoki, he tore kai huruhuru ki te paihihiri, nāna mahi rangatira mā ngā raiona I te whakatā Time Maira 10. Mōku ake, ko te kōwhiringa o tētahi ōpango ki te tūranga hiku, he tūranga rereke mōna, te hirahiratanga nui.
He puna mā tauranga kua karangahia e MacMillan ki te kōkiri ake ki te mura o te ahi.
My first game and you know, not wanting to roll the dice too much.
Ki poha poha te kapa I ngā kai whakahihiko, nā waira kua nekehia Charlie Ngatai ki te tūranga hiku.
That versatility is really key and you know, they've all shown that they can play in those positions historically, so don't expect that it's going to present too many challenges for them.
Piti atu ki ngā toki pēnei ia Ash Dixon, Tom Franklin rātou ko Dan Pryor, kua tau tapatia he uhu one one no te whārua o rua toki ki ngā paumua. He aureki mai ki te kapa, he te kau tau no tōna kuhunga mai.
In 2007, Rotopoki was the captain, so I was just a young pup back then, you know, just kept my mouth shut and did what I was told, but kind of the roles are reversed now where, you know, I have a big say in, you know, running the defence and passing in the line out and things like that, so it's, I really enjoy that role.
Ko te tamananga ōpango o mua nā Stephen Bishop rāua ko Sū Garden-Bachop, ko Jackson Garden-Bachop te ihupuku. Piti atu ki te toanga a ngā raiona I te whakatā Time Maira 10 me tana kuhunga mai ki te kapa ōpango Māori. Kātahi anō ia ka whai kirimana ki ngā hauā fiofio mo te tau e tū mai nei.
He's strong carrying as a bigger boy, so you know, he gives us that ability to be a bit more direct if we need to, but his game management has improved out of sight and you know he backs himself and that's pretty crucial in that position.
I really just came back from Australia and tried to just have some fun with it, get the love for the game, and yeah, you know, just get the my main focus was just on playing well for Wellington and making sure that we got back into the Premiership. So I knew that if I did that, then other things could come, and fortunately they have.
E nana I ore ana te kapa kia toto te rau, kia hāpai ake tā rātou kaioko hou a Clayton MacMillan.
I wasn't here for the Lions series, but you know a lot of the boys that were here, like Ash, the skip and that, were, I guess they just want to make amends for that game. I think they feel that they, the full pack, it wasn't dominated, but they didn't set the, you know, the usual standard that the Māoris, you know, set, so yeah, that's one of our big work ons is definitely bring that physical edge, and I really enjoy that side of the game, so I'll be looking forward to it.
Oh, it means so much. I mean, this has been a goal for me for the last few years, so to be able to go out there and represent a part of my heritage that I'm really proud of is going to be awesome.
Hei a pōpō katū te whakangungu whakamutunga, I mua I te tukinga katū hei te rā horoi.
Hakua kai te whiti mai te rā I tēnei wā tonu e matapai tia ana ka tai mai a tō uarangi me ana uri katoa hei ngā rangi e tata mai nei. Engari ko te paenga kē, ka tākoro tia te kēmu I raro I te tuanui o te whare hākina kina o BC. Scotty.
Tamati Rimene-Sproat tērā e te iwi I Vancouver, kānata. Nō reira, hanei rā te kapa ōpango Māori mo te pakanga a kia kānata a te pōhoroi. Nā kia te tiro ake tātou, kei Wainganui te rangapū paumua. Pērā I tā Tamati I ki mai ai, he maha ngā tautohito. Pērā I te kai hautū I a Ash Dixon. Kei reira hoki a Akira Ioane, hei ika haihai kūpenga I te tūranga pouwaru. Hurira wā ke ki ngā paumuri, kei reira no te hunga tautohito. Pērā ia Brad Weber, rāua ko Ihaia West, ko Charlie Ngatai hoki te haika. Nā, kei rungi te pai whakahirihiri a Jackson Garden-Bachop, tama a te ōpango o muara a Graeme-Bachop, kei tōna taha tētahi atu. E whai whakapapa ana ki ngā kāwai rangatira o te futupōro ara ko Tyrell Lomax, pou tukituki, e 21 Ngatau me te ha, ko ia te tama a te kai hautū o mua I te kapa riki o ngā Kiwi ara a John Lomax.